Chete azibana swa ambona varo varo varira kutaura pakanganiswa chete azibana swa ambona Chete azibana swa ambona munhu anofarira kutaura pakanganiswa chete azibana swa ataura Υπότιτλοι AUTHORWAVE.